Ndine yako ndodo yokusonyezera iyo yachungoko njira kuti usadumphire mwayeni munda kuopera zodya iwe nidza kuta ine pamawa vanthu chankomba phala na adzaloza ine kuti wanu bwanji simunanchite dawa ndekwaya chakwanu chinyanja nkuti chikondi ndili nacho pa iwe nchapadera kwambiri nchosowa anga nyanga ya nkhuku ndiwe mphatso yapadera nzose Allah adaninkha sindingagulitse kumwerulira kuti achita mati pa nkhope yako kapena kulola aliyense kuti abe chithumwa chamkaticho ndiwo wangwiro momwe unapangidwira zunaira buthu langa lokondedwa ndibwino kulira ndi kukhalabe olimba mtima kupunthwa kuli bwino koma modzi koka momwemo phazi nkusunthabe ndibwino kulakwitsa koma osasokera nkobwino kulephera koma kudziwa kuti kupambana kuli pafupi sizinayipe kukhala wosokonezeka ndi wosweka mtima kapena kumva kuthedwa nzelo nkubedwa ndibwino kuti usamve bwino ngakhale zinthu zokuzungulira zikuoneka zoterezeka ndikulonjeza kuti ndidzakukonda nthawi zonse zivute zitani komanso mwana wanga zunaira chonde dziwa izi zitha kukhala zosakumira mtimako koma nnenabe padzakhala nthawi yomwe sindzakhalapo ndifuna kuti udzalandire chilichonse chidzadze muyako njira molimba mtima mwachiyembekezo mchipiriro ndi chikhulupiriro usalole kuti duniya itenge malo kwa iwe mtimako ndi wopatulika nthawi yomwe wakulachona nudziona kusochera kumbukira kuzichepetsa nkupempha chikhululuko pogwetsa yako nkhope pansi chifukwa safufutika tumachimu nkukhalitsa koma toba ndiyo ndimalize nkupempha chikhululuko pa zolakwa zomwe ndapanga nthawi yomwe ndakwanitsa komaso yomwe ndalephera sinanga singakwanitse kukupatsa zonse izo zili apo ndikudziwa kuti umandikuonda kwambiri ndikulakalaka chisamaliro changa chachikondi sindingakuuze momwe ndimanyadilira pokhala mako ndi mzako wa pamtima zuna zunaira.